ngalwa nkhani ndi kutenga pogawo kuonetsetsa kuti amalawi tidziwe nkhani za nkhani zamezi kuyendera kuti ngathandizike bwanji zikukhala modani ndi zina zambiri lero mu studio muno ndachitika chisomo kuti ayi ndili nawo a sub inspector Beatrice Mikuwa amene nda deputy public relations officer ku southern region kumeneku ndithunso ndi Stefano Joseph kuchokera ndithu ku social welfare office amene nda district social welfare officer kunoko Blantyre komanso Manes Segula amene ali youth friendly health services coordinator ku Blantyre DHO mundilole kuti ndiwalandire mprogram yalero ya kavumbo ndikulandireni Joseph
zikoko kwambiri
moyo kuyenda bwanji
moyo kuyenda bwino mavuto ndomwewa kuti nkhani zokhuza nkhanza zimene zikuchuluka kwambiri ndikukhale kuthamanga apo ndi apo kuona kuti tikita bwanji ndithu ndithu
mukhalomasuka mprogramu yakamvumbo
zikoko kwambiri
kumene konso sub inspector akunyadirani
zikomo
mukhalomasuka
tathokoza
kumene konso amene Segula takulandiraninso ndithudi monga tafotokozera kale kuti masiku 16 okambirana nkhani zokhudza nkhanza zimene anthu timachitirana ndithu lero tagona pamutu kodi nchifukwa chani chiwerengero chakugwirira chikuchulukira tsiku ntsiku kuno kwathu ku Malawi chifukwa chani ndithu nkhani zogwirira zikuchulukira tsiku ntsiku kuno kwathu ku Malawi nanena kale kuti ayi ndili ndi pano ndithu auzachipatala atiuze mbali yawo ku polisinso afrose mbali yawo ku social welfarenso afrokozenga mbali yawo kuti kodi zimenezi zikuyenda motani a Joseph mwati zangodziwa kuti kodi tikati gender based violence kwani kumene mukugira ntchito mmatanthauzira motani kuti ngati limeneyi
sikoko kwambiri ndikamakamba kuti gender based violence ndikuti ndi nkhanza zimene munthu wina amanchitira wina chifukwa choti ndiwosiyana pakabadwidwe ndi winayo komanso mwina chifukwa choti winayo ali ndi mwayi kapena ali ndi mphamvu zochuluka kusiyana ndi winayo mwachisanzo tipereka kunena kuti mwina mzibambo kuchitira nkhanza zimayi kapena zimayi kuchitira nkhanza zibambo zimayi kuchitira so ndi kunena kuti winayo ali ndi mwayi kapena kuti mwayi wochulukirapo kuposa mmene akanatha ndi akugwisa ntchito zinthu zimenezi tikamakamba zimenezi pali nkhani ya mphamvu kapena ena amati pawa ndi kugwisa ntchito mphamvu zimenezi molakwika zimene zimachita constitute nkhani ya gender based violence komanso pali mitundu yosiyanasiyana ena amatha kummenya munthu ena kummana mwayi wapachuma ena nkhani yayikulu imene mwakamba kale chifukwa kuti mwina ndi zimayi kugwirira zimene zikuchitika kwambiri m'malawi muno ena kutoza kumene kulalata iweyo si munthu kuli anthu kunja kuno zimenezo zonsezo zimachita constitute gender based violence njambali zina zimene zimayima pazokha ngati kugwirirako ngakhale kuti ndi nkhanza zogonana koma zimayimaso pawokha mosiyanasiyana koma mwina wachidule ndinene kuti zonsezo zimayimira pa nkhani ya mphamvu zimene tili nazo ndikusiyana kuona kuti ine mwina ndi wamphamvu zochuluka ndikugwisa ntchito zimenezo eya
mwina mwachidule mlangotifuza kuti kutikati ku social welfare machita chani anthu mamidzi amangomva makuka mangu kuti social welfare mumatani
chabwino sikoma kwambiri abena chifukwa cha kufuna kudziwa mwinanso tiwauze omvera kunena kuti muboma lililonse m'malawi muno muli ofesi imene imatchedwa kuti ofesi yazosamalira anthu a social welfare so ifeyo kwambiri ntchito yathu ndiona kuti kodi chisamaliro cha anthu chikuyenda bwanji pali zambiri zimene timapanga zimene timalimbikitsa pali maprogramu amene social welfare kapena kuti undunaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi abambo ana chitugo ndi zosamalira anthu umachita umene umayimiridwa ndi social welfare choyambirira ifeyo timayang'ana kwambiri nkhani zachitetezo cha ana ndi mabanja ifeyo timafuna kuti mubanja mukhale mtendere ndi nkhani zimenezo timayang'ana nkhani za mwina ngati mbanja mulibe mtendere abambo ndi amayi akangana sakukhala bwino amatha amene achakubwera ku social welfare chifukwa pali nkhani zoonera kuti anthu achakhoza amadandaula pali anzathu apolisi atha kukadandaula ku polisi kumene kujali ndi malo amene amapitako komanso amabwera ku social welfare tonsefe timagwira ntchito ngati zimenezo ifeyo timapewa kwambiri kuti anthu aja asapite kukamalizira nkhani zawo ku khoti tita kukambila na nao chifa tikapita kukwati teza mbili kukwati jimena mabanga nijone na kuti kwa mbili ima kala nkani jaone na kuti mwina ngataka kufuna kusiana pa banja imene itumati divorce ife siti mafuna kuti banja lifikira mene tewa kuna kuti antwa jagambilani ayangani kumina achokira chifa jangani kuti mbanja mujaso makala ana ndizina ndeti kuna kuti antwa jasiana mwina kubanja kucha kumina habita kucha olana nena kuti inananga ndiza samara zimezi ya sizima klabe zote ndisa kweni kufakiti maesesi nkani ina imene tima angana kwa mbili ni nkani ya chisa maliro chana kudana zikuenda banji tilindi malosi ya nasiana mene tima banga tilindi tima tima children's corners kumena ana mata ukasewera akabwela kusukulu ame tima tima safe spaces ECD mena mpoyamba kudana azaka 0 mpaka na 8 tukwasa malira kwa zimezo zoso tima banga kusocial welfare kumaso kina nchone ya kudipale ana ena amene sana kwa nezaka 18 amene abolisi akagwira amene ajawo ti mati atha ama atha kukhala kuti mwina akagwira malamulo chifukwa kwa kulingana ndi malamulo a ziko lino munthu akakwana zaka 18 akhoza kukhala ndi age ya criminal responsibility akapalamula ndithu akhoza kudusa mu system ya malamulo ndifeyo anaolera ja akagwira abolisi amabwesa ku social welfare kuti social welfare ano iwayangane iunikire nkhani zimene zapangitsa apanga bwanji nkhani zimene so tikatero ndiye kuti matha kwa yanganira enawo ti matha kukamba nawo kuti makolo awa yanganira nacha fati ndira moli ya timali Child Care Protection and Justice Act lamulo loyangana chitetezo cha wana limene linadutsa mu 2010 kale timayiza timali Children's and Young Persons Act ya 1976 or thereabout so tikayangana lamulo limenelo timaunikira kuti kodi chifukwa chani mwana iwapanga nkhani imene ndetimaunikira zifukwa timapita ku nyumba ku sukulu ndi kwina ndi kwina tikaunikira zimenezo timathano kupangano kuli timati koti la wana timatopita mene kujago ndi titalemba imene timati court social report titaunikira unikira mene momono timata kwa uzano a magistrate zimene fetapeza ndikulinga ndi zimene fetapeza a magistrate athu amapangano zigamulo so zonsezo zimachitika maboma onse amalawi ndi mwana uja akapezera kuti mwina zinthu zimene wapangazi chakulingana ndi lamulo lela Child Care Protection and Justice Act section 23 imene pali malamulo onena za children in need of care and protection timayangana zifukwa zimenezo ngati zifukwazo zakwanira zina timatanawa kuti mwina mwana sanapakamule sanapange nkhani yayikulu kwambiri komano mwina chisamaliro cha kunyumba ndi chochepera mwana ameneyo timatanena kuti kulingana ndi zaka ngati sanakwane 14 amatha kupita ku Mpemba ngati wapitirira zaka 14 koma sanakwane 18 amatha kupita ku Zomba timati kuchirwa Akufidi School komanso kuphatikiza pamene usukuti wamangika kumene kujawopita fa cha chisamaliro akasinthike abwere kwanso balana ena amene amakhala kuti akungovutika amene wo ndiye timapita nawo so ndi malo amene timati ma Child Care Institutions ndi zina amapita kumene koko kuti akasamalibe so nkhani imeneyo tukamba za probation and aftercare by the way kuti munthu apange zimenezo siwina aliyense angangozuka lero kuti ine ndifuna ndikalembe report ndikapereke mu court iyayi kuonjezera kuti ine ndi social welfare officer ndinapangiraso gazeti ndi malamulo ngati probation officer kuti ndizigwira ntchito ime ndeni mayigwira ndi monyadira fuandine probation ndikhoza kukaima mu court kukapanga nkhani zimenezo so nkhani zimenezo ndi zimene tikukamba nkhani za wanu kuonjezerapo pali nkhani zina zimene timapangano zoyang'anira chitetezo kumuzi za case management zimene ndinaona khazikisa kuunikira kuti kodi nkhani zokhuza chisamaliro chana kuunikira ndi anati amene akupezeka ndi mavuto otani ifeyo nanga titanena so ntchito zambiri zimene social welfare imachita
timakumbatsani mpata kuti mfulukoze sinanga tuti mwakuti social welfare social welfare kungotchula sadzalula matani
naiwa chimoto ena amatha kubwera mtawuni muno ati akupita kwa malume awo asokonekera osapeza malume awo aja achokapo zimachitika
namba ya mama yazima
ni foni isigwira ena amabwera chokumati namiza ena akunena zona anthu ngati amene ajaso azathu apolisi akapeza amatha kafotokoza ku polisi ja ifeyo tili ndi ukadaulo unikira kuti amene akunena zona program imene timati destitution timaunikira zimenezo tikaunikira tikapeza kuti munthu yodi ayi ndithu akunena zona pali ena timatha kuwalumikizisa ndi kwawo kuimba foni ndikukamba nawo kwawo mwaso pali ena amene ndithu timatha ndithu ngati pali biletu kupeza ndithu thandizo la ndalama ndikuwapatsa kuti apite kwawo akalumikizane ndi ena pa nkhani zina zimene tikukamba nkhani za nkhanza ndeti ndiso ndi ma structures ku community tili ndi malo oyang'anira timati community victim support unit amene timagwira ntchito ndi anthu osiyana siyana achipatala a polisi ifeyo kuunikira kuti ngati pali nkhanza anthu akapange ripoti kumene kucha akapanga ripoti umene uchati ndiso ndi munthu wathu amene timati child protection worker amene amathandizira kuzitenga nkhani zija ndi kuzipanga ripoti ku social welfare mwina ndinene chonchi boma linakhazikisa zinthu za zothandizira kuti ngati nkhanza nkhani zikachitika mmudzi zizafike kuboma zizafika bwanji ndekumudzi kuli anthu atetezeana kumene kuchakwa amene achawa amapanga ripoti kuli ma child protection workers kuli ma community victim support units kumene kuchaka panga ripoti zibwera ku social welfare kuli ku police kuli ma structures amene sindi kukhulupirira kuti police akambe zimabweraso koti la wana lilipo kale imene so says this is ma reformatory centers komaso kuli line imene anthu akhoza kuchita reporting khanza ndikhulupirira kuti police apereka ina komaso pali line 116 imene timati Tanzania helpline so says ndi ndondomeko zimene boma lina khazikisa kugwiza na ndundu na watu komaso maunduna ena pato nkhani imene tukamba za chisamaliro siza unduna umodzi ndi za aliyense koma mwina aso ifa social welfare kwambiri ngati osamalirana timati kapo gawo lali kulu ndithu ndi
tifike ku police pankhani yonena kuti ndi chiwerengero cha kugwirira cha chuluka mchaka chino kusiyana mchaka chatha monga manamba ane mamarutsa mawika apitawo mwina zimezi kutanthauza chani kwa inu kuti izi zaposa chaka chatha chaka chino zenyanyira chavuta ndi chani chaka chino
ndizoona chiwerengero cha kugwiririra ana komaso akuluakulu mwina tikhoza kunena kuti makamaka kugwirira ana ndikumene kwa chuluka kwambiri mchaka chino choposa chaka chatha nkhani yake ndi zosiyana siyana pali nkhani zina za zikhulupiriro ndikanena nkhani za zikhulupiriro ndikukulanthauza kuti pali anthu ena amene akumapanga zimenezi chifukwa chokuti mwina anapita pena pake mwina kwa singanga ndakumauza kuti kagoneni ndi mwana kawanu obadwa obereka noka akumakapanga zimenezi tili ndumboni anthu ena kuti avomerapo atapanga zimenezozo kunena kuti nauzidwa nda singanga ndikagona ndi mwana wanga koma zimene anandiuzazo sizinatheki koma mwana yo nagona naidi panopa anthu ndiwotaka kudikira kuti alandire zigamulo makoti osiyana siyana pali zina zimene tinganene kuti zachulukadi molingana ndi ifeyo ngata polisi timakhala ndi misonkhano yosiyana siyana kupyondera mu nthambi ja community policing timakhala tikuwauza anthu chifukwa mbuyomu milandu imene iyi simachuluka sikuti simachitika imachitika komano chimene chimachitika nchonena kuti futi imachitika mwina achibale mmene zikuchitikira pano pamo kuti mwina mkolo kanda abambo agwirira mwana kumene kandi wawo amene kandi ompeza zimangothera komweko amangokambirana then titatha kuwawunikira kwauza kuti iyi ndi milandu komaso mwina anaja akagwiriridwa amakhala kuti mwina apatsidwa matenda amakhala kuti mwina matsogolawonso asokonekera mwina so mmutu mwawo masokonekera kumene akuyenereka kuti anthu aja apangidwe reform anaja komaso atetezedwe kumatenda osiyanasiyana ndipo wawunikira zinthu ngati zimene zichi ndichifukwa chake panopa zikumazaoneka kuti zikuchuluka kwambiri maripoti aja akubwera molingana ndi upangiro mene auzidwa anthu uja kunena kuti tiye ntizikapanga ripoti ku polisi kuti anaja atandizike kumbali ya tanzirao kumaso kumbali ya tsogolo lao mmene anenera nzanga a social welfare timatandizana mmene anenera muja kuti kuli community child protection officer ku polisi so kuli ma child protection office anthu ngati amene acha timagwirira ntchito limodzi ndi iwowa kunena kuti pali ma cases yena amene sakufunika kuti azingopitirira kuti anthu aja apiteka ku koti pali nkhanza zina ndithu zongofunika kuti anthu ajala ndilo upangiri osiyana siyana ndi pali ena kuti timatha kupitisa ku social welfare akakambisane nawo akaone kuti apanga bwanji zimatheka ndi pali milandu ina yokuti ifunika kuti ndithu anthu aja tikhale nawo pansi limodzi kaya ngati pali omangidwa amangidwe ngati pali ma proof onena kuti kodi kugwiriridwa kumunthu agwiriridwadi timatumiza kuchipatala achipatala aja akayeza amanena kunena kuti anthu amunthuyu wagwiriridwa ife tipange file report ija timalizise file yathu tipitise ku court
kodi pankhani yogwiriraso tikhoza kukambirana
nkhani yogwirira yogwiririra
kuchipatala apeza umboni wonse kuti ndithu zatheka ndithu zapazenjikazo zakambirana paimwayoti anthu akhoza kukambirana zinkhani kuthira bombo
mmene ndanena kuti pamakhala zokambirana zokambirana sizimakhala pankhani zogwiririrazi ndanena kale kuti pali milandu yosiyana siyana imene ili under gender based violence mmene anenera nzanga aja pali nkhani zina zimene zimafunika kukambirana koma nkhani zogwiririra zilibe kukambirana nkhani zogwiririra timangowapitisira anzathu achipatala akangoti pasapa kangoyeza ndiye kuti tikuyenera kuti timalize failo yathu izipita ku koti kuti akoti aja akagamule molingana ndi umboni umene tatani tapereka mu koti mucha ndithu
kumeneko ndithu ngati youth friendly health service coordinator ejo ndindoro jone nga yedzina lirali mu machita zotani maka kuone tsaba nkhani zankhanza kuti lapo zwiri zingapo udindo anondotani
Tima wapunzisa mene anga kapangire ripoti kakara chiti wangkazi zusa na sana kutikodi anga kapangire ripoti kutiku.
Mm-hmm.
Kwa maso pa mtuwe mwetu kumantaji ya mara tima panga sosestize even community. Mm-hmm. Makolo, mafumu, kuti tipewe nkaza. Kwa maso tingatese banji nkaza ma community matu.
Mm-hmm.
Kwa maso tima tandiza even ma actual victims zodi abangidwa nkaza zusa na siana.
Mm-hmm.
Kupati gizapo kugwiridwa.
Mm-hmm.
Ndi tima kukwira hand in hand ndanza tajawa ni stop center kubanda kuna umari aku Queens.
Mm-hmm.
Ndi mtu waka fika hapa chipatara patu maga maga kuti wajitidwa nkaza. Mina zo kugwiridwa. Kwa zina ama alantidwa buino ndi sama kala palaini. Ama alantidwa ndi mtu hodi ama tanzidwa ndi mtu hodi anapitaso mapunzula padela dela agenda based violence.
Mm-hmm.
Kuruhodi mtu wa agenda based violence tinga mtu andise banja. Ama kumana ndia ntu wamine oo ndi siti ma mbweza kuti katenge ni kaya kalata kupolisi then mbwele kuno tukutandize
nai
mtima gwira nchito mea na mtima gwira nchito limozi nditu handi in handi wala sana bwe ndi kata kupolisi tima mtandiza kaya ndi kumpanga rifa kupolisi kuleta ya tima ambiwa nditu kutenga mkati mtu wapesa bachipatala baja mtori anapunzi sidwa jina jiji yose chokuza mina ngatandize mtoto wa kukiririba ama tenga history yonse kumaso kutenga chiolezo mina ngadali mwana mchari kutenga chiolezo kuti ndiku onani kwa mpira kumutu mpaka na kumendo.
Mm.
Kumaso ndikuweza ni zo sana sana. Shifati mtu uja kuti alandile chitandizo joe nilela. Tima inela timweze sindizo sana sana ngati HIV.
Mm.
Kia matenda ina opa sana kugona na kika kale matenda ina ngati hepatitis. Shifati jiripo chitandizo joe na chomwe tima pereka. Chomu teteka mtu uja. Ngati pomu kwirila baja wa mpasa. Matenda amena ujiripo chitandizo joe asadengi nkatuwa buwela kujipata na majangu.
Mm-hmm.
So, tima panga zine. So, kutika mweza, kutengela malizasi meneta mwezela, kumaso ndi meneta mwonela, kuchokela kumutu mpaka kumendo. Ndipo mwe, ama andra chitandizo. Nkati alibe HIV, ndi kuti ala andra chitandizo kuti asadengi madenda HIV. Kumaso ama pachizungu kuti mati prophylaxis.
Mm-hmm.
Mkulanda chitandizo yoti madenda upalibe, kumakungu kumutu yeteza kuti asadani, asadengi eso. Mm-hmm. Kaya maestiaezi. Ndora mandira soji tandizo mankwala choti asarenge maestiaiz.
Mm-hmm.
Gati ngadali beso mimba, ngadali wankazi, ota koza kutenga mimba samba na ndora mabasula so mankwala, ota satani, ota asarenge mimba. Mm-hmm. Kena kutima, tima panga, mina nina polisa ja kutima atima lempea ripoti, fe suti ndo watu kuna kutimutu, hiyo nda kutu wangkiri, dapali mlandu, fe tu mango vega mbolu, ula papadi, pana chiti da chitilo kukona na mutida natani, anagone, ndesima kanda polisa zuma katao kwa suti, alapadi bali mlandu, mutidi anatani, anagwiriridwa tima mpasa so treatment poti pogwiriridwa pajaka nkazusa zapanga mwina kulimbana.
Mm.
Kaya kuvula zaidwa tima mutandiza zimene zichazo.
Mm-hmm.
Komaso mtu jama panga and went through counseling poti mtu achidwa nkazusa na sana pama kala psychological trauma idi kujipata kujaso tima kani ma kansela.
Mm-hmm.
Ama mlangiza ndito osa kaso kamozi ndito mtu jama ama bwela bendi tupaka na follow up.
Mm-hmm.
Tikatela tima takutumiza kuina ngatatana ndio tumiza kaya kupolisi kaya one stop center kama ngati pachipata lapo palibe munthu kuti anaphunzisidwa bwino za gender based violence kazi mmene angathandizire munthu kuti wagwiridwa.
Mm.
Munthu cha amangompasa mwina first aid kuti mwina chitanzo chapo mwepo kuona kuti munthu yapapa chavuta ndi chakuti chakuti nthawi mwendi kumutumiza ku one stop center.
Mm-hmm.
Kumwe amakakumana ndonse a polisi wachipata saloko mwe kwa social welfare.
Mm-hmm.
Mmene timapangira
mina ku polisi ndi mtundu wanji wa anthu amene amachulukira kuthamangira kukhomolano kudzakamba nkhani ya nkhanza.
Antwamina matamanga ubwela
kusada ndaula nkani za nkanzi.
Mm.
Kwa mbili ndazimai.
Mm-hmm.
Azibambo sikuti sana ndila nkanzi ama ndila kwa mazibambo sabwe la poela.
Mm.
Kunena kuti ndikula ndila nkanzi pazifuko zomwe iwani ya gama ziwa.
Mm-hmm.
Mina manyazi.
Mm-hmm.
Mina mino kuopa zina zake kwa antwamina mbwela kwa mbili kusada ndaula za nkanzi ndazimai kwa maso mwina chapo mpano riko zone na kuti mwina achi tsika naso choncho achi nyamatawa.
Mm-hmm.
Akuma bwela ndi tundu kumaza nena kukuti ndukuma na ndizi ndizi mwalinga na ndizo mwezi zanda nena za misonkano yetu ija.
Mm-hmm.
Tima kari kuenda so mmasukulu ndukumaka hauza anaji kuti mukakumana ndi izi mubwere muzanene ku polisi mukakumana ndi izi mubwere muzanene ku polisi chifukwa chimene chimachitika ndichonena kuti anaja chifukwa choti kandi mpunzitsi kandi munthu wankulu wina aliyense akamakhala amangoona ngati zanomu zikamachitika zinthu zina mwina kwagwira mabere mwina kwapanga zina zake ana jamango zona kuti basi
ndimene
zimakhalira komano nthawi pakupita kwa nthawi zimapezeka kuti zinthu zizabala zina endi timalangiza sopena somakolo kumauza kunena kuti pali nchitidwe wina umene tinauyamba kale kale kumausekerera zomati munthu wabambo kanyamata wankulu azimunena mwana wako kuti akazanga azimunena mwana ndithu pakhomo
akazanga
ife nkumanyadira so kumati apongozi apongozi nchitidwe umene ujaso ukumakolezera so nchitidwe umene wogwiririra chifukwa chimene chomachitika anthu aja kumapeza kuti amasuka ndithu kuti ndivomera wako manena kuti apongozi ine ndikumati mwakuti kamwana kajaso kakumangoona ngati zanomo iye akazanga tini ndikakugulieni sweet in so doing akupita akukangwirira mwana uja mchitidwe ngati umene usiri kumawuza makolo kuti ineyo si nthawi yoti azisekerera kuti munthu aziti akazangawa si nthawi yoti azikosekerera mwana akungocheza mwina ndi anthu osaziwika bwino komanso timapanga encourage kunena kuti madera metu kukhalamu tikwene ati ndziwe neba watu timanena kuti know your neighbor campaign undziwe neba wako kuti ndi ndani amagwira ntchito kuti amapanga chani moyo wake wa tsiku ndi tsiku chifukwa nkutheka neba wakoyo mwina ndi munthu osakhala bwino kuti ndi mbava kupatula kuti akhozokhala mbava komanso akhozokhala kuti ndi wantchitidwe umene kunenawo kuti mwina akhozogwirira mwana wako akhozokagwirira mwana wa neba ena akhozogwirira sina aliyense kapena kuchita ntchitidwe wina uliwonse ndiye timanena kuti tidziwane mene tikukhalira pa compound pathu aja timapanga encourage kunena kuti mwina nyumba kandi 10 or 20 mukhoza kugwirizana kunena kuti ifeyo mwina nyumba ziwiri kapena banja limodzi bambo wako meneko akhale ngati oyang'anira ngati chairperson wakagulu kameneko azigwirizana ndikumalumikizana za zochitika za chani za makomomoche ndikumadziwana kuti neba wanga mapanga zakuti neba wanga mapanga zakuti in so doing mumakhala kuti mukuchepetsa mchitidwe woyipa mudera mwanu moja kando gwirira omweyo kando waumbava ndi umbanda timakhala soti kuchepetsa zinthu ngati zimene zija chifukwa chonena kuti nonsenu no mumakhala ngati one family mumakhala ngati kuti aliyense ndi mtetezi wanzake akuyang'anira nzake mlonda wanzake nde zinthu ngati zimene zija zimakhala so zothandiza kupatulaso zimene zozo ndizonena kuti zikhalidwe zathu zomwe zimene tikunenazi zomanena kuti kumangolekelera kuti kaya wina aliyense kuti sitikumudziwa timangokhulupirirana chifukwa choti ndife anthu pa nthawi ino siyoti tizingokhulupirira wina aliyense chifukwa nkukhulupirira wina aliyense ndimene mukuchitikaso zinthu zolakwika mukupezeka kuti mwina mukukhulupirira munthu woti siwachibale mwangodziwana kudziwana kongodziwana mtauni muno kuti awa timadziwana kaya watimatani mchitidwe ngati umene uchi chifukwa kuti mukumusiyira kaya mwana mukumusiyira ndani olowa ntchito omwewa tikumapezeka kuti tikumapatsa tikumakhulupirira mopitirira mosaona kuti kodi ine mwana wangayi mayendedwe ake akutani kodi ine mwana wangayi makhalidwe ake akutani tikumangolekelera basi osamakhala ndi nthawi mwina yocheza ndi anathu aja kuti mwina tizimva pena mavuto amene amakumana nawo ani kuti mwina tizimva kuti anawa khalidwe lawo likumakhala lodani ndiye chifukwa cha chimene chija tikumazapezeka so kuti mwina anaja akumagwiriridwa ndi anthu omwe ali close ndi ife kumene amwina antchito amene mwina anthu ena amene ife tikungowadalira kungowakhulupirira basi kuti awa akhozokhala ndi mwana wanga komano zinthu ngati zimene zija zimafunika kuti nthawi zambiri ngati kholo kapena guardian wina aliyense azikhala ndi ana aja nthawi yocheza nawo kuti aziwamva kuti mavuto awo ndi chani kodi moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kuyenda bwanji ngakhale ku sukulu kumene kaya ali ku boarding kaya kuyendera tikungoyenera naja kumakhala nawo nthawi yocheza nawo ndikumamva mavuto awo a tsiku ndi tsiku chifukwa pali tizinthu tina timene amakumana nathu timene tizathere anaja kuti mwina nkhanza zake sizakhala zogwiriridwa nkhanza zake mwina zizakhala zoti mmutu mwawo masokonekera chifukwa cha zinthu zina komanso pa khomo timanena nthawi zambiri makolo makanema amene ali mmakomo mwathu awo tikuyenenso tizizipanga control zimene zija masiku ano kuli makanema ambirimbiri machannels ndochuluka kumapezeka kuti mwina kuli mafilimu olaula ena akuwalemba kuti zaka 16 akuwalemba zaka 18 koma nyumba mwathuwo muli mwana wa zaka 5 muli wa zaka 10 muli wa zaka 11 akuonena zimene zija chosatira chake ndichani zokupanga stiki mmutu mwake mucha pang'ono ndi pang'ono zikumulowa mwana ucha mapeto ake akutenga chikhalidwe chimene chicha chikukhazikika iye ucha akuzinga zinthu zakuti ndi zanomo chifukwa tuse mukupanga control zochitika za anacha zimene zizini zimene ndanena zicha kunena kuti tizikhalako ndi nthawi yopanga monitor kuti ana angawa akumapanga chani kodi ana angawa akumakonda chani pakhomo pano kapena koyenda kumene amapita akumakapanga chani
polisi makhalani tu ma department osiyanasiyana munthu wagwiriridwa wachitidwa nkhanza amene afikire kutiko
ku polisi kulidi ma department osiyanasiyana munthu akachitidwa nkhanza amafika pamalo polandirira anthu akafika pamene paja amanena kuti ine ndabwera ndi nkhani ene ku polisi kuja timanena kunena kuti ku office imene timanena kuti office agencies imene timanena kuti munthu akabwera ngati pali nkhani kandi yogwiriridwa kaya munthu uja akufuwa fotokoza kwa polisi kuti ine ndagwiriridwa amamutenga ndikumpitisa kumalo koyenerera kokuti so akacheze ndi anthu oyenerera akamuthandize moyenerera kumpasa mwina makalatasi akuchipatala ndikukampanga ko interview pang'ono kumpanga record ma statement kumene ku CID ndikumene amayang'anaso nthawi zambiri nkhani zogwiririra koma zimatha kuyambiranso pena ku victim support unit chifukwa nthawi zina anthu ajamakoti sanamasuke kwenikweni kunena kuti nkhani yomwe yachitika ndi yakuti yakuti mwina yogwiriridwanji ena amakhala kupanga nayo manyazi ena amakhala kupanga mantha nde akafika anthu aja amapatsidwa mwayi opita ku office agencies akakafotokoza kumene kucha nde kumene kucha kumene amachita no grade kuti nkhani imene ilili awawo apite ku CID nkhani imene ilili awawo apite ku office ya zofufuza za general duties awawo amene ilili tithana nayo muti momunu awa amene ililimu tiyenayo ku social welfare ndimene zimachitikira ndetu
ku polisi afotokoza mbali yawo amene amalandira milandu mmene amazukutira nkhani zawo muzifuka mwina zimene chiwerengero chakugwirira chachulukira ku social welfare mwina inonso zimadzakupezani nthawi ina yache nkhani zimene zizi mwina nkuona kwanu mukuwunikira kwanu mu experience yanu mukuona kuti chiwerengero chogwirira chachuluka chifukwa chiyani
ndizoonadi
kamene ndikuonayi kapena covid kapena
covid iso akuonjezera chifukwa chanena kuti pali nkhani zambiri mbiri anthu ambiri nkhani yakapezedwe chifukwa tikakambatu nkhani imene anakamba apolisi kunena kuti anthu ambiri zikhulupiriro mutaona anthu ambiri achuluka akupanga juga premier bedis chani zimenezo akupanga kwambiri ndi nkhani ufuna upeza ndalama olo titaona kafufuku mmizi mwa anthu amene akumafuna ndalama kuchokera kwa abale amene ali mtown izachulukaso ndi zambiri mbiri zimene zapangitsa kuliso zikhulupiriro zijana nena zija kunena kuti fanya kuti mwina ntchito zachepa chuma chalowa pasi zochitika
magendi
anthu ambiri akufuna njira zachidule zimene angapezere ndalama ndiwolo akamuza kuti kagoneni munthu nkhani zogona
nkhani
zambiri zogona na zimene zikubwerazi titati tifufuze anena kale kuti nda amene akumadandaula kwambiri ndazimayi komanso nkhani ina ndionera kuti anthu ambiri akugona ndi achibale either mwana wawo kapena mwana wompeza si ambiri amene akukagona ndi munthu kungompeza wapatali kugona naye ayi zambiri zimakhala mwanayo wagona ndi bambo ake abambo aketu ena akugona nawo munthu uja mpaka kumupha kumene kumkwirira takhala ndi nkhani ngati zimene zozo recorded chinthu china mwinaso zikhalidwe zomwezo panopa chimene chichitika mmizimu nchonena kuti zikhalidwe zinaso pano zasinthidwa kale timakamba za zikhalidwe zoyipa ndiye zimachita uziwikadi kuti akuti apita kwa sing'anga chani chani zachitika ma koma pena even mmidzi chifukwa tinetu napanga nawo kafufuko amene munthu nawathu umawunikira kuti kodi chifukwa chani ana ambiri atenga mimba muona kuti mu nthawi ya covid atsikana ambiri atenga mimba ngati ku blanda kuno over 380 cases zimene tinachita rekodi mu nthawi imene kuti zinachitika chifukwa chani mizimu zisangalalo zina zabwera zimene zimachitika kale birthday yomweyi panopa anthu akuchita kumanga ndindindi atakukondwera birthday yamunthu zikuchitika zimene kale sizimachitika andi amfumu akuchita kupereka ndithu mwayi kuti nanga birthday ndananga kani kuti anthu akondwere kuti apatwa koma anthu achita kunena iwo uzabwera ku birthday yanga zinthu zikuthera mu nkhani yogonana zimene zikumapasa kuti mwina mimba ndikuchitika mmidzimu komanso nkhani zina anthu abwera ndi miyambo yosiyanasiyana imene ili ngati modification ife tikhoza maona ngati tikuzivomera tifuna tikondwera kuti january 1 si January 1 as jaga kumanthu akufuna akondwele missing zine zomayitika cha kumadzulo atsikanatu akwabezeka kuti kumekucha mwina kunyumba sazika bwino bwino nzomveka ndithu akupita amene fazi wakuti zinthu zina zimene amapanga anthu mwina a police amathopita ku kalesa ya jina mwali yai tulukani koni muzipita ku school ndizina ndizina so zinthu kati zimenezi ndizimezi kupangitsa kuti zinthu zipange kufuna kulemera mwachangu anthu akuchira abandon even zoti kunja kukuli mu akumaiwala anthu omapanga ukazi wotche ine kola ndilemere ndakumapita kwagona ndi munthu ndikufuna kuti ndalama zitani zibwere pakhoma so zinthu zimenezi covid ikuonjezera komano ndizimwina ndizimenenso akafufuku akuona kuti aunikire kuti aone kuti zochitika koma tinene ziona zinthu zanyanyira kusiyana ndi mmene zinalili kale mwina chinanso tiyamikire nkhani ina ya social media social media yaso yagwira ntchito kwambiri anena kale a polisi kuna kuti anthu akuphunzitsidwa mmizimu kale tu anthu amapangidwa nkhanza ndikukhala pe mwina bambo apereka mimba kwa mwana wawo anthu amata kugambira
nae
inunga bambo anu akapange ndinayo ndinaonapo nkhani kaene yoti kupita kukakamba ndi mwana then kena kukamva madzulo kuti anthu anapita kukakambira nae amuuza mwana chakuti iwe zona bambo ako amangidwa ifa yonena kuti basi kuti iwe ufuna ine amunanga kapena amangidwe ndisakhale ndi mamuna ifa chankhani imene azimai iso mbuyo mamata kupita ku polisi kapena kupita ku court kapena makango yankhula zawo zawo kuti kukhani chaithe ku court kucha fanya kuti akudziwa kuti zimene apangazi ndizopi so tiyamikire so social media ikuthandizira kuti nkhanizi zizivumbuluka komanso anthu mwina aziwano nkhani za maufulu awo kunena ndikukhupira kuti Malawi panopa pamene yafika ndi pabwino pamene anthu akuziwa kuti iyani kugona ndi mwanayo sinkhani yoti tiyisekerere kuchita izi ndi nkhani zimene mwina tafikapo kuti tafika pabwino chimene mwina tingalimbikitse ndionera kuti tilimbikitse nkhani ya support ino kuti kodi mayi akachita akachita ripoti abambo aja amangidwa nkhani imeneyo tiyakhandiza bwayi ndikupera nkhani nake tinali nayo ku blanda akonkhono kuti amayi mwana wachita abambo achita nkhanza tinapita ndithu ineyo ngati wa social fair ndi apolisi kuchireka tinakafotokozera amayiwo kuwawuza kuti amayi zimene apanga abambozi amangidwa zaka zambiri ineyo ndimayankhula ngati nkhani yo sanalowe mkoti koma abambo aja adi anamangidwa zaka 9 ndani mawuza kuti panopa ino ndokonzeka bwanji a ndilibe chimanga tinapeza chimanga ndikuwapatsira ndipo nkhani zina zimene anthu amaopera kupita ku koti kukalimba mtima ndikufotokozera chimakhale kuti ey
ndivutira
yemweyo amene afuna amangidwe ndiyo amene amandirani kodi amandisapota so ndi zimenenso tikulimbikitsa ife a social fair mogwiza ndaze zathu kuti anthu amene akupezeka kuti achitidwa nkhanzawo support psychosocial support chithandizo cha malingaliro ndi chiziperekedwa mokwanira kuti iwo aja zitha kulimba mtima uzo kuti izizi ndi nkhanza tinene zoona ngati munthu wagona ndi mwana kugona ndi mwana kuja olotita bambo chatamangidwa zaka olo 300 nkhani yokhuza kugonana ndi nkhani ya moyo wonse mwana uja azavutika nayo pamoyo wake andi chifukwa kuti wachitayo ndi amene iye uja anamudalira mwaiona ngati bambo ako ndi amene umadalira ndi agona nawe chimechi chacho chimabangisa mwana chakukhala ndi vuto lodaliraso anthu ena trust issues zimakhala kuti zinachoka kuta ngati amene ndimadalira uja anapanga izizi nako kuli bwanji ena amatha akakula kukhala ndi izi zizindikiro zoti mwina osazakhalaso pabanja mamuna akamabwera amaona ngati onse amuna onse ndi oyipa ena atu anayankhulapo kuti amuna onse ndi agalo koma iyayi mwina agalo ndi amuna okhawo fanya kuti mwina zinavuta zimene zidachitika so ndifake timwene kuti tiwathandizire anthu tikamakamba zankhanza tikamba za malevo atatu levo yoyambirira timayenera tithandizire ngati tingachitire tipeweretu kuti nkhanza zisachitike ndifake anzanga apolisi anzanga achibata amanena kuti tiyeni anthu tawaziwise zankhanza ngati abambo akumuwandikira mwana mwana uja adziwe kuti athawe asawandikire fazi kachitika zimenezi cha makonsekwese zake kapena zosatira zake olotita manga ena pano akunena kuti mwina wogona ndi anawo tizichita kuwafula basi asakhaleso kuti asakhaleso ngati munthu ya zonsezo nkhanza imene wachita ija wachita fayoti nkhani ngati zokhuza kugonana makosekwese zake ndi akulu ndifake mwina nkhani za chiwerewere zimaletsedwa kuti anawa tisagone nawo fa malamulo amanena kuti mwana asagonedwe tikawerenga section 138 ya penal code amanena kuti munthu asagone ndi mwana ndifake akagona ndi mwana nkhanza zoti sikugwiririra iya chifoti timati imene timati deformed pa chizungu chake kunena kuti mwana uja ulatalola ulatagona pansi ndikuitana kuti bwera imeneyo ndi deformed sukuyenera upange ndifake zilango zaketu ndi zazikulu oloti kumapempha zilango zilango zilipo kale m'malamulo lamulo ake mwana uli munthu ameneyo akuyenera kumangidwa moyo wake wonse tsopano zimenezi ndi zimene ifeyo tikuyenera kuti tilimbikitse kuti tipewe kuti nchililo wankhanzo. So nkhani iyo ziwisayi imene tilimbikire level 1 yoti anthu adziwe tipewe nkhanza. Level yachiwiri ndi pamene zachitika tikupangapo chani. Ndeni nkhani zimene timakamba kuti kuli a polisi kuli a chipatala. Kuchipatala ko amakamba kale achipatala za chikwanekwane kapena kuti one stop center kumene kuchako zimathandizira kuti timange kapena tilimbitse umboni umene tikhoza kukhala nawo kuti tikapita ku court ku court tusingani yopita umene kuja kumakangole kuti awa anandigwirira awa anamanga iyayi kuti timanewa kuti mukalana kuchira ndikani chani. So zimene zichazo ndi zimene amakamba zanga akuchipatala manesi kunena kuti kumene kuchako tili ndi chikwanekwane ku Queens chikwanekwane kutanthauza kuti inabwerisa pamodzi a polisi inabwisa pamodzi a social welfare inabwisa pamodzi a chipatala zimenezi zimathandiza kuti kale zimenezi zimachitika zoti mwana timafusa mafuso ochuluka kwambiri mwana tusamazi investors zimenezi tifusa inu tafotokoza ina chitika ndija apo a chipatala amene abwera a polisi ndi a polisi zopajama opcha mukuona abwera olokuno kuprogramu abwera so ndinu nawo sa polisi
mwana kanikakuyambura
amaonjeza kwambiri nkhani ngati zimenezozo zimakhalaso kuti iya mwanawo abwera sa social ndi mwanawo mwina so nkhani kafotokozedwe kamata kama sinta munkhani kuti andifusa fusa ndifa nyopewa zimezo faka anthu osanabwera pamodzi kuti tikafusa tose tizipita na. So wachipatala walemberatu a polisi ndi kuli maprosecutor ndiyena achipatala ndi ifa social. So zimezo zimakhandizira kuti nkhani zija ziziyendano bwino bwino. So tikanena nkhani zakuchuluka zachulukadi ineyo ndikuvomera kuti sizinali chonchi nkhani maripoti komanso mwina pafunika kafufutu unikire kuti akuluakulu chuchitika ndichani malai muno makazi bambo kodi tatani nanji ineso ndizibambo kwanwe tatani kodi kupanga bwanji kodi kamene usiku watha chimene chikupangisa kuti mwina tizipanga chitiro mene komano tinene zoona ngati social fair ifeyo ndiokhuzidwa kwambiri ndi kuchuluka kwa nkhani sitikuta tsiku timve iyayi bambo akunani mwana wako iyayi kumatanganani kundilandeko tanganani kuchigumulako tanganani kwakuti kwakuti iyayi nkhani zimenezozo sitikufuna kuti zizitero amene tikufuna ife kuonena kuti anthu azithawa nkhani zogona tikupanga zinthu zachimiza malawi tiyendichepetse ya
nkhani zogwirira ndithu ndi nkhani imene alibweretsa pano kukwera kwa chiwerengero cha amayi komanso nkhali ana amene achuluka kwa basi ogwiriridwa kulikoti zikukhala bwanji zikuyenda bwanji tili ndi aku social warfare ku polisi komanso kuchipatala kuwunikira nkhani imene uluni monga malawi tingagwirane ntchito limodzi bwanji onsoti ntchito imene uthe utheretu kuno kwathu ku malawi tibwerenso tikaona izi. Special bomba na mbibawa television ndikunikira napo maka pankhani ndithu yakuya kwa chiwerengero cha ana komanso amayi ogwiriridwa mchaka chimene cha 2020 apa ndithu ndi makosana kuchokera ku social warfare ku polisi komanso ku chipatala ndimafuna tibwere ku nkhani ya chinsinsi tiyambire ku chipatala ifoti olo awana titaya koma chipatala timuonetsesa kuti ayi ngati imene pakisimanakhale bwino pankhani za umoyozi mutithandizire. tawangira kuchipatala nkhani ya chinsinsi imayenda motani
okay mukabwera kuchipatala munthu oti wawangidwa nkhanza zimenezi zizogwiririra mm-hmm. ndanenera kuti amakumana ndi munthu wa special oti anaphunzisidwa amene angapangire handle munthu oti wapangidwa nkhanza zosiyanasiyana and munthu uja timakumana naye mukarumu ndithu kabwino one on one sizimakhaso kuti olo chifukwati ineyo ndinamwino ndikuti namwino zangaso atha kungobwera basi kuita
ndisanaaonemkutai
koma ndiyapweteka kumutera mwanayi ayi sizimakhaso timapereka conducive environment kuti munthu uja akhale comfortable mmene anenera social welfare muja kuti kale zimatere kuti mwina apolisi akamfuse mafuso a social welfare so kuchipale ama tanzula munthu uja mu environment yabwino kuti akhale comfortable komanso akakha kuli ndi mwana uja timampasa mwayi oti so mwina guardian palibe timafunsa kuti ungakonde kuti a guardian ako akhalepo kapenayi then mwana uja apange chisankho ndipomwe timatani amatha kukhalapo guardian kapenayi komano amathandizidwa ndithu mwa chinsisi choti ingakhale munthu wina alesi wachipatala sitimaunjikana amakhala munthu umodzi one on one ndimoti so ku youth friendleku ndizabwenso timalimbikisa kwambiri zimene zizi za chinsisi choti munthu akabwera kufuna chitandizidwe chosiyanasiyana sitimangobwebwetukayi kuti ee wakutwakuti anabwa kufuna chitandizidwe chakutwakuakhaso
mudzi wanso anali kuunoto zachika zakuti zakuti
poti mawa sakabweranso nde chinsisi is one of our priorities
inu mukafuna kufunsa funso kapena kupereka ndimanga mankhani metu kambirana pano mukhozi wakimba foni pa 0194 10224 0194 10224 kakufunsa social welfare mufunsa kupolisi mufunsa kuchipatala nkhani yake tithandizane pankhani yochepetsa mchitidwe ogwirira Mibawa TV hello mwasera bwanji dzina ndani komanso mukuimbira kuti
ndikuimbira kuno kudowa bome
tathokoza kudowa mwina ndemanga yanu kana mafunso anu
sorry
ndemanga yanu kapena funso lanu program yathu ya lero
okay ndimafuna ndingo pereka kundamanga pankhani ya kugwirira ndi chilango chimene chimachidwazi
chabwino
chilango chimene chimachidwazi ndi chowondowa chifukwa kuti amapezera kugwira mwana wa zaka 5 oti samadziwaka likose mwana wa zaka 12 oti samadziwaka likose ndiufindi mmene udzayena kumana mindziro ndasing'anga ndichilango chifunani chichibidzire chimene asamakaso chisoni ndithudi
ndathokoza kwambiri akuti akutsira po ndimanga pa nkhani ya zilango zimene zimaperekedwa kuti azikhale zokhwima ndithu nkhani yake yakuti kuganiza kwa kuti aende ufiti ndithu kugwirira mwana wa zaka 5 zaka ziwiri zosakhala bwino hello 0194 10224 kamvumbu special hello mwasera bwanji musayandikane ndi kanema mwasera bwa
hello
mwasera bwanji
okay.
mukamamvera kanema amnde sitimvana pa foni
okay.
dzina ndani komanso mukuimbira kuti
kuno kubangwe nemisaaapungwe
tiyankhuleni funso komanso ndimanga kucheza kwathu kwa lero
ifeyo tikufuna tingoindikisa kugulazi bambo kuti chonje muziye kumbukira kupenkera kwambiri zimene zikupangazi zizinthu zabwino
chabwino
ndithu ana amene tikupangazi kaza zimenezo zabwino zizikumbukira kwambiri toyambirira kwenekwene tizikumbukira mbuyeso pamtanda paja kuti chimene tikupangachi sinthu chabwino ndipo zinthu zimene zikuonjeza kwambiri kwambiri zimene zikuonjeza wamalawi tikhani mapemphero otuluka kwambiri kuti tigonjese zinthu zoyipa ngati zimenezi azibambo tikupemphaine ngati zibamboso tikupempha azibambo amene wagaliza zakupanu ngati zimene chonde asiiretu zikomo ndimangalandu zimenezi
ndathokoza kubangwe chifukwa chakutiimbira foni
zikomo kwambiri
ndakunyaliani zikomo 0194 10224 0194 10224 ndi nambala yake kupereka ndemanga zanu ikhanso mafunso kwa social welfare kupolisi komanso ndithu ingakhale kuchipatala mwina mukhozo kani mafunso ali pano kuchita moteromo hello Mwasera bwanji?
Asabulugaye.
Taswera dzina kumaso mimi kuimbira phone. 0949104024. Kamvumbu, hello.
Hello.
Mwasera ba?
Hello.
Mwasera bwanji?
Timorano.
Dzina ndani kumaso mukuimbira kuti?
Ndiyano ndikunobiria ndifaisi.
Tiyangreni, program yati yalero maganizo anu mafunso anu.
Ni maganizo anga ndauri amina kumapanga zimene zankaidwa kukwira anu mumasaja zakazojula kuti nkaidwa amene usazirire ndito kupange yaso kuti anthu ena aso azibwera chikanzo zomwe akumapanga antena ngati ena akanaliso ndi malingaliro amenewo oti akapange zimenezo akaone awo chilango chimenecho sitosokonzawo ndikuti osukamawo asanga tisokapanga chilango chimenecho
Ndatokoza kwambiri fanya kuti mbira phone.
Ndizo
kwambiri. Paja maximum sentence ndi zingati kwa nkhani zogwiririra chotere. Fora ndambira ngoti ayi zakazo zikuime zichuluke ziziwe zibalane kuti ena atengerepo punziro.
Moyo wake wose buthu. Komano ndinene kuti sentence imatengera ndi jurisdiction ya a magistrate amene akuzenga nkhanizo anagawidwa ndikubva kuti a judiciary inaka akazabwera azafotokoza zimenezo komano malamulo ndithu alipo onena kuti munthu amene akugona ndi mwana amene sanakwane zaka 16 wachita komiti mulandu waukulu panyengerezi pa malamulo amati felony ndipo chilango chake iyeyo ndi moyo wake wonse munene so malamulo anapereka zinthu zimenezi komabe zinthu zidzakhala zikuchitikabe kunena kuti mwina anthu ambiri akupangabe china mwina ndichimene tinganene kunena kuti nkhani khoti likamapereka zigamulo limanena kuti ife tuti kupereka chigamulo tifanya kuti tikufuna tiletse amenenso akhoza kukhala ndi maganizo ngati ati ngati amenewa koma nthawi zambiri zimenezo zimachitika munyumba yotchedwa khoti anthu amene amapanga zimenezo akhali kuti ali kumudzi mwina zinthu zina zimene anthu akumapempha
zimapita
anthu akumapempha kuti tiye ndipite kumudzi
halo
gamulira kongo
Hello.
Hello.
Mwasera bwa.
Hello.
Mwasera bwanji?
Mwasera bwanji.
Dzina ndani komaso mukuimbira kuti phone yanu.
Hello.
Dzina ndani mukuimbira kuti?
Kuna kuna ndo 3
ndi mwezi wote. Chamu no Vincent ndo 3 ti yankuleni?
Zona njona mbese azibango. Tizita mizina kuti kodi ala kala wili mwana wathu ndi banji ndikangokhaluza kuti kuti kodi zimene ndikuchitira mwana wanzanga ala kala kuti ndawake wachitira mwana wanga ndikhoza kumva motani ndikakhaluza choncho asingisinga pange zinthu china azimayi apozisiyeso solinga azibambo ena amene akumapanga mchitidwe umene aziso apona mizira azimayi inaona kuti kukhumuka kakufika kamene umene ndekuti azibambo kwakano mpaka pa 2-3 weeks zinthu zimene zinthawi zina zake azibambo ena amatha kumaona kuona mizira
aha ichabwino ndathokoza baba ifa yoti mbira foni zikomo kwambazi ndikubva kuti ayi azimayi zimene ni muntolo nkhani ndi imeneyo chabwino 0949410224 mwina atikhoza kutenga telefoni yotsiriza ake nakatimalize halo halo mwasera bwanji mwasera bwanji musamvere pakanema chonde sunthani dzina ndani komanso mukuimbira kuti musamvere pa TV yanu zimakhala zoterozo ukafuna kumamva kuwiri kuwiri uludzimvere pakanema ndi pa foni sizimatheka ndimafuna foni yomaliza kenaka timalize ndithu ndimakosana meti nawo mu studio yomono halo halo
halo
mwasa bwanji
Sasabunogayo.
Zina komaso mukuimbira foni yanu?
Ndani ndamayitekeno kuno kudetsa.
Maganizo anu ufosolano?
Lero maganizo anga ndimangofuna tingolimbikisa makamaka kwanza kha polisi. Kuti nkhani ngati zimene ziziwo zikafikira ku polisi makamaka chifukwa cha chinyengo chimene chadzala pano pa ntiko mwathumulo. ndengani ngati izizi zikafika ku polisi ama pese kuti munthu chawala kwanditu koma chifanyo ndi ndalama pano pali patsogolo yapo sachilungamo ndiye kumapeze kuti mulandu uja wazizira munthu olakwa koma amaona ndithu akutulutsidwa kundende koma wapanga chimo loyipa ngati limene lolo ndiyeli mafuna azipemphe anzakha apolisi kuti chonde nkhani zote zikafikira iwowo azinyamule nkhanizi aziyendese mwachilungamo mpaka na munthuyo alangidwe komanso kwa anzathu azibambo amene akupanga chinthu ngati ichichi azijimva mu mtima kuti ndi chinthu choyipa kwambiri komanso akupanga izi tenanso sazibambo okha azimayinso alipo ena amene amagwiriranso achichepere achinyamata eya ndiye chonde komanso titenge gawa Malawi tipembezere dziko lathu chifukwa ichichi mchiwanda ndithu chimene chalowa mdziko mwathu muno fa munthu wa moyo womalingalira wa uzimu sangafike point yomagwirira mwana wang'ono ndithudi
ndathokoza mayi wanga fake kuti imbira foni
zikomo kwambiri
zikomo akuti ku polisi uku ndalama zikuyankhulako kumene mwatichetere
amene
undayamikireuyankhula kwambiri
komano chimene chimachitika zimene zimachitika nsonena kuti nthawi zambiri anthu timalangizanso timawuza ngati mdera mwanu mwachitika nkhani munthu wamangidwa bwerani muzafunse ku polisi nkhani ija ili pati nkhani ija ili pati chimene chimachitika chonena kuti munthudi timatha kummanga timmanga mlandu uja tiulembalemba tipitisa nzatu a koti ku koti kuja akapita akampatsa belo anthu amene ali kumudzi amene sanapange folo nkhani ija sadziwa zokuti apereka belo ndi a koti amangonena kuti apolisi amutani
amutulutsa
mapeto ake nkhani zake zimakhala ngati ziti zimenezi kuti iyayi nga ndalama apereka ndalama apolisi aja amtulutsa koma nkhani ngati izizi simuzamva kuti apolisi amtulutsa munthu pa belo ayi mabelo amapereka nkhani ngati izizi ndakoti nde anthuwa mwina mongo apempha azitha kupanga folo kuyitsata nkhani akaona kuti munthu wamangidwa aziyitsata kuti nkhani ija ili pati sizoletsedwa kupita kukamvera nkhani ku koti sizoletsedwa akhoza kupita akamvera milandu tiawuza nkhani kulowa tsiku lakuti apita ku koti akamvera milandu mpakana ankhani ija ayitsata mpakana kumapeto ndithu timapanga encourage zimenezo
timalize kumeneko ndithu kuchipatala anthu amasuke bwanji kuma kufikirani kupezani akachidwa nkhanza zosiyanasiyana
ineyo ndingolimbikisa nthu onse akamvira kayanjepera zimayi azibambo kuti akachitidwa nkhaza khomo la kuchipatala ndilosegula abwere mwachangu ndithu mene ndanenera kuti sitimabweza kuti katengeni kaye kalata yaku polisi ayi timawathandiza mwachangu samakhala pa laini komanso amathandizidwa anthu oti ali ndi ukadaulo oti angathandize bwanji munthu oti wachitidwa nkhaza ndingofunanso ndikepo ndimanga pang'ono pa nkhani ya zomwe zimayambisa zogwirana zipakati pa achinyamata kwambiri nkhani ya mowa komanso kugwiritsa ntchito ma drug penso zili pasogolo kwambiri takhalapo tamvapo ma issues ena kuti mwina anamwesedwa mowa kaya ma drug basi ndikugonedwa ndi anthu ambirimbiri ndimenezo zonso zofunika ziunikidwe bwino pa nkhani anzathu amalamulo kaya mapolisi emekazi kuti kodi mowa ma drug mowa azigwisidwa anthu azaka zingati malamulo amene achofunikisa akamakhwimisa kaya zili zilango za munthu oti wagwira komanso za kuhozi zionedwe bwino chifukwa oti achinyamata anthu ambiri akugwiritsa ntchito mowa makhala ozunguza bomwe mapeto ake munthu nkukapangidwa nkhaza zosiyanasiyana komanso makomenti ambiri apa anali opanda umunthu kaya kusapemphera kaya kusatana komatu titati tione anthu onse omwe akupanga izizi tikapeza kuti ndi anthu amuchipembezo mwina khristu la silamu lai achipembezo china chake koma titatolo tione anzathu oti samakhulupirira kuti kunchakukuli mulungu amakhulupirira mu munthu amakhulupirira kupanga zabwino kwa munthu ina amakhulupirira kuti munthu sukagwirire mwana wanda mwana wamwino ake mwana wang'onong'ono koma toti kupanga zimene zitathu tomwe fotani opemphera ndiye mwina kupemphera kuti ngokusindika kwenikweni banga omwe ndingalimbikise ineyo anthu tonse mwina mene takambirana mukuti chikuyambisa kugwirirana kusi chinthu chimodzi zilipo zambirimbiri kaya zikhulupiriro kaya umphawi kaya mowa ndi zina zambiri ndikuti approach yake kuti so tithane ndi zinthu zimenezi zipakufunika kuti tonsefe tigirane manja malevu zosiyanasiyana mene namuja kuti a social media atola nkhani yoapreni yosoyedwa kuzisiya pambala mpanda asoyofa akapangapo zawo makolo ngakhale fa chinyamata inake tonsefe tigirane manja
alese kutenga hapo mbali zabi kwa kutu isi ulina zosezi zatani isa kalambiri mm-hmm. So mwatu mwati kote panopo sizili mwini
mm-hmm. Kupolisi ni mafuna tuchu mwini zile ifuru kanga ni za bebadi kwa basi zazi zimba kutu mkale meleka re mkajile ne mkagone ni mwana mkagone ni jizuguru mkagone ni jani zime zime joka nditu kwa singanga anganga ena anda abuela matifi wazana na utukwa ni kupolisi huo ama njena ni mozi ndi singanga wa muza yo yufodi kwa sindi yeye wa muna miza mtu utukwa dele kutuzele nganga yoma jina meja
zika karankani gati zime zizi kuti mtu wanina kuti kaya singanga nanduza nde kuti singanga yosu ndi mozi mwantu amene apangitsa kuti mulandu ochitike
Mm-hmm.
Nde kuti na Yesu alinde mulandu wa daga yanki chifukwa watandizila mulandu kutu uchitike
mwuruma mm-hmm. Kakuni magie sotia ikarengeni ngangabu
ndi mulandu ndi tuwasa daga niki ngangaswa ndi nzake
mm-hmm.
Komanu a polisi haka nkukira ngangayo
mm-hmm.
Chifukwa uyu saka takunkukira nzake wa mulandu uyu koma a polisi ama pita waka nkukira mtu uchi kuti onse limozi ankire mulandu uyu limozi
mm-hmm.
Chifukwa mulandu uyu wina watandiza wina wachita
Mhm.
Ndithu.
Aisa induwaje waje.
Aha.
Mhm.
Ndithu.
Mina mawotsirizo chingo mine ku police pankhani mine ya nkhanza kumasogwirira.
Pankhani za nkhanzazi ife ungata police. Zimakhaso zokuti khudza kwambiri. Timadandaula. Chifukwa chonena kuti ife chitatu ndiyoteteza katundu ndi moyo. Ndengati munthu akupeza kuti akuchitidwa zinthu ngati zimene zizi.
Mm-hmm.
Ife timakhautira kuzika. Chifukwa mirandu ngati iyi kamachuluka. Zima kazi ntuzodi madela mose mena ntuwa kukala
mm.
Ama kazi wandi nkawa
mm.
Ndi minandi yoti mabeleka nkawa Nde ifeo ngata polisi Tukumali mbigitza kunena kuti chondi madela mene tukukala
mm.
Tie nituone sese kuti nchitidwe ngarumene uu Uchepe uchepa mm. Banji Tikwene yaka kuti Tizikala chikali Chabu nubuinu osa manko dadila Wina aliense
mm.
Komaso Zimena nina galezi jazone na kuti Kumbali ya moa Ndizi ntuzina zishi. Ndizi sangalalo. Zomana nina nzanga social affairs.
Yangu di mwezi.
Kuli mwina kuli bethite.
Mm.
Mamua jabe zikoti kuli mwa wambiri kumene kuja. Alezela.
Mm.
Kapena yuza madrugs. Zikutela kumene ku.
Mm.
Zikalibwezo siyana siyana.
Mm.
Kandi nchezo omwe wama jezela ntukwati.
Mm.
Kaya kuchezela jani. Kuma kazo zi ntuzo siyana siyana. Mm. Ndeti pewe. Zikalibwe. Zina ndi zinazi.
Mm-hmm.
Ndizakali. Ndizomwe ziko zaso kuduo nonga. Chifukwa chikalibwe jime ilukala ife panopo. Sichi kalidwe njimina makama kula tukali.
Mm.
Ndeti kweni ya kuti tizienda ndizigo. Kuti panopa zintuzi kusinta, ifeso, tisinte makanizidwe.
Mm.
Mene ndi tuwa kuni ni nasukuli ya tuwa ziku.
Mm.
Kunena kuti, tikweni ya tisinte kakanizidwe.
Mm.
Ndika chitidwe ka zintu. Zintu nga tizimaya zijazo. Zikukuza ndi tumadela ambili mbili. Amo ya watu wa ziku ndizigo.
Mm-hmm.
Sikuti zikungo nene doa kumbali ya nchito. Sikuti zikungo nene doa kumbali ina ya business. Aa.
Mm.
Komaso jikalibwe jatu kifeo ngati yatu.
Mm-hmm.
Tikwene kakuti tisinte.
Mm-hmm.
Tika sinta jimaganizidwe yati.
Mm-hmm.
Tika antwa chikondi. Amene sitizi kalaswa nima ganzodi ndigwiririrewe. Amene sitizi kalaswa nima ganzodi kuti zime ndi nazozi ndufuna zichuruki.
Mm-hmm.
Ndigumabe zika kuti upanga zintuzina fodi upange minandu yo kwiri ya fodi kuti zintuza kuzi ndrama za kuzi churuki.
Mm-hmm.
Choncho tisa kala Antuko kala dzigo labwino ma citizen abwino okhala ndi chikondi ndi wina ndi nzake
chabwino
ndithu
akusocial offer ndi 30 seconds muimalize bwanji nkhani imene
sikumo kwambiri ifeyo tingonena kuti boma lidayika ndondomeko ya nkhani ya report kuli ma atitiziana mmidzimu kuli a polisi kumodziko kuli mafumu kuli anthu osiyana siyana ngati nkhanza yachitika amai ana tiende kapange report chifukwa ndi njira yokhayo imene ingathandizire kuti zinthu zimenezi titane nazo zimenezi zithandiza kuti anthu amene akuchita nkhanzawo agwidwe akalandire chilango chinthu china tilimbikitse kunena kuti mwina tiyang'ane amene tikwasira anathu masiku ano even bambo amene sakudalirika kuti akuyang'anirana tiende unikire zinthu zonsezo kuti anathu atitizeke komano tonse ngati Malawi mmene amanenera anzanga Tia ni tisinte maganizidwe atu.
Mm-hmm.
Tia ngane kuti ifeo, tilindu udindo, oyangana. Kwa tili kama kwiri ana. Tukufuna tikale ndi badu anji wa kutugolo.
Mm-hmm.
Tukwa pasama kalidu anji
kuti asaza kale olalira anthu kodi so tiende yangane tisinte sakhulupira zikhupira zoti munthu akhoza kulemera usiku usiku limodzi loka kuchita bwino so zonsezo tiende tithandize tetereza
pano kulemera kome kwavuta
ndi zimene zikuchitika kwambiri
mmisi bwino ndipendi tu tamalizira program ya tero ya kamvumbu special timakambirana kuunikana pangani yankhanza komanso makamaka chiwerengero chokwera cha ana komanso azimayi ogwiriridwa mumeti kuyenda mmasiku 16 okambirana nkhani zimene za gender based violence nali nawo ndithu sub inspector Beatrice Mikua amene ndithu deputy PRO aku Southern Region komanso Stefano Joseph a district social welfare officer kuno ku Blantyre komanso Manes Segula a youth friendly health services coordinator kuchoka ku Blantyre DHO ndakunyada ndifike nonse munabwera
zikopa kwambiri
ndikufuna ndithu usiku wopambana koma nkhani ndimene kuti identity sinthe kachidwe kathu ka zinthu zoyipa zikachitika thamangani ku polisi ku social welfare komanso kuchipatala konse komatha kuthandiza maka pankhani zankhanza komanso sakhale chete pamene tikuona zina zake zosakhala bwino zikuchitika mmadera mwathu konse kumene tikukhalako ndithokoze sumeya chitera makamaka pa makina komanso ndithu LVG pa kamera ine dzina langa ndi Abena Chidzanja bekete mwakoma nonse.